barivuga nagira ngaragaze akanyamuneza kuri uyu munsi twahariye ugwaruka rw'inkerebutsi twamaze kubivuga twiriganye uyu munsi uzokwamaho imyaka yose tuzokwama tutunganya kugira ngo turabe mu mwaka urwaruka ruzagwabaye inkerebutsi kurusha abandi kuri uyu munsi rero ndagize akanyamuneza kanini cyane kuko mbonye ko Burundi bwahejeje gufata umuvuduko twamye tufise indoto yuko Burundi butegeza kuba igihugu giteye imbere atari cyo gusaba imfashanyo ubu rero birabonetse ko bishoboka urwaruka rugira rutuzamure ubu ni intango none rero ndanezerewe ibinezereje bikomeye jewe nciga mu mashuri yisumbuye bama batubwira ngo ikibazo cya delinquance juvenile icyo twaciga muri civisi yari capitre ngo delinquance juvenile none ubu nabonye urwaruka murahejeje kuduhora ibyo nize ibintu bizose yakubyiga byaheze ubu bazavuga bati combattre jeune contre la pauvreté agaruka bw'u Burundi rugiye kwitwa le combattant contre la pauvreté mucamwitwa le combattant du développement abagwanyi bagwanira iterambere ikindi batubwira ngo exogerera none ubu rwaruka rwo mu gisagara rwasubiye kuduka rugiye guteza imbere igihugu icyo gihe twebwe bari batubwira ngo bose bashaka kuca mu bisagara ngo exogerera none ubu twabonye ko iterambere rihejeje kuduga hose igihugu cyose tubone iterambere muri aba babaye aba mbere saba mu gisagara cya Bujumbura saba mu gisagara cya Gitega saba mu ntari ubu twabonye yuko Uburundi bwose bwamaze guhaguruka none rero ndabakenguruke cyane kuko uyu munsi ni uwo gukeza si uwo kuvuga amajambo ni uwo gukeza urwaruka rw'inkerebutsi mu mwaka uza rero tuzobitunganya neza tuzohera mu ntara ihiganwa rihere mu ntara rive mu ntara gushyika aho dushaka kwego rw'igihugu kugira ngo tuze tuvuga ati ni ntara yabaye iya mbere inkerebutsi zabaye iza mbere ni mu ntara iyi tuze turahiganwa kuko ihiganwa ryiza niryo rituma twese twiyumvira tugatera imbere ndakenguruke cyane abateguye uru rubanza ndabashimiye cyane kuko babanje kuzunguruka kandi mwese ntimwari muzi yuko bariko barabaporosoma ntimwari mubizi kubona rero barashoboye kubona mutazi ko bariko barabaporosoma nuko muri inkerebutsi koko kandi abatabaye abambere ntibashavure ahubwo ubunyene namwe muce dutangura ubunyene nk'aha turasubiye gutegura ubundi mwaka ukurikira nicyo bituma abategura urubanza ndabashimiye cyane kuko mwazanye n'abaryoshya urubanza uyu munsi ni ukunezerwa si iby'amajambo none rero nicyo bituma bakiri ko barategura abari bavuze kajya gashimwe aba rero babaye batatu ba mbere nshaka ko nzobibonera amaso mu yandi turi ko turayaka kuko uwa mbere azoronka agashimwe iwa kabiri gutyo n'uwa gatatu tuyage kugira turagende duca dufasha abandi kugira ngo bace batera iyindi ntambwe badusige mwebwe mwari mukiri mu ntangamarara murumva yuko ubu nimwe muciye mukwega abandi kandi burya umukinnyi mwiza ni urema abandi bakinnyi inyuma yiwe mu bakarorero rero abagiheje urubanza nabo nyene byanyoheye cyane ndabona uko ari byiza cyane none rero nabo nyene ntibogenduko hariho batatu ba mbere nabo nyene nshaka yuko ndabahakantu bazoguma bibukira yesinze mvuga ngo uwa mbere wa kabiri ni face hariho hariho nkunda kwita ngo icyo Imana yifatanirije namubonye hariho na mutima aba rero nshaka yuko bagira bereke nshaka kuzokuba akantu kazotuma badasubira gusoma akaboga ya nzu y'inkwavu navuga y'akarorero ya mbere ijamo akazu kawe kawe karimo urukwavu rumwe kajamo inkwavu icyenda nzokabaha kajya kazu kagubwo muri yo nurenga kagubwo muri yo nurenga harimo n'inkwavu mumvise rike igera kuri isi urukwavu nzokabaha kuzuye umwe wese kugira hajya mu rupangu muba uzoshika uterekaho gusa uzoshika uterekaho baze bararaba hamwe mubereka muti ntuzozabageze baje kuraba ugacubaga agakwavu nimuze hano rero namwe kugira dufata n'agafoto hanyuma rero ubundi munsi nzoca natuba ko nazajya tujya tuzu rero ndatubaha twuzuye inkwavu nzobaha twuzuye none rero nabonye abahinga ngiye kuvugana n'ujya atwara irya sosiyete abahinga muri elekitoronike bagasape bakorane nawe tuze rusange natwe dufise sosiyete y'uburundi iri kwitanga amatelefone ku isi yose none ko dufise abahinga turafise ko dufise rero dukore ubungira ndonde abagwizatunga bose agwaruka rufise rw'inkerebutsi rufise mu mutwe bakorane nabo dutangure tuduze igihugu aho twahereye hari kera twonona igihugu ubu dutangure kucubaka n'isi yose izitangara bijya tuvuga ko Burundi budakeneye gusenga ahubwo bwofasha abandi tubishyire mu ngiro kandi indoto namaze kubona yamaze gushyika imana mwese ibahezagire ihezagire n'ibyiyumviro n'imigambi yacu yose murakoze